it's a problem. And I gotta be myself because there's nobody else for me, no. Sometimes it takes a different kind of
smile.
Sometimes it takes a different kind of dream to make you smile.
Doom, 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 doom,